Amene musamapange makani, zatsikulopemphera mbaibhula nanena, zazakudya ananena, zazofala nanena, inopanga makani.
Tsopano ndiye tili tipamalo ya tsopano, zofuna kumvetsesa bwino Roma kuti kodi
Kristu. Yehova mulanileni, koma msalole muzitsutsana. Wina kulupinila kudya zinthu zonse. Zintu zonse, mwesa nyoze umwesa maja Nanu wasala, zintu zina Musa nyoze umwesa sala Pakuti mlugu watu onse, Awalandira Alile ama kala moyo, waieka Pakuti mlugu watu onse Bwana wake, wina amakonda tsikulina Wina amakonda masiku wose chimoti moti Koma aliense atimikize mutima mwake Tonse azichita atilemekeza mbuye kumambaku